kizuba ishimirwe tuzinduwe no kukwereka data amaganya yacu yose kuko na undi ushobora mwami kudukiza imibabaro
Wemera kususugurwa